Tata ki te 50 tau, ko Crown Lynn te whare tā raiuku, nui rawa atu I te tuakoi tonga. He mea whakarato I ngā rawa tā raiuku ki te motu ki rā haki anō hoki. He mea whakatūwhira o ngā tatau I te tau 43. Ko Crown Lynn tētahi wāhanga o te ahumahi ārohe, I pakaru mai ai I muri te pakanga nui o te ao. I taua wā nōra, kaore I ā rikarika ngā whānau Māori, I heke iho ki te taone nunui, whai mahi ai rātou, ki konei.
Dad was the carpenter at Crown Lynn.
When I first started at Crown Lynn, I was 15 in 1956. Now I'm lying, I was 14.
I worked there for about 9 months.
My grandfather, my grandmother, a couple of the aunts used to work there.
I was 15 then and got my first job, Crown Lynn.
Straight out of school, yeah, bang!